barinzi rya mwijuru nimwe iya Yesu n'umusaraba we nimushinzi yuwambamiwe sinzabona n'umucyubayo
nta yindi nzira tuzabona iriho abanimwe n'ukuri nzira ijya mu ijuru y'umusaraba.
Dushaka kwinjira
kuri nzira ijya mu ijuru.